mama we Oh mama we Abaso daba efudede Iyo turi kurugamba Turarasa rumwe rumwe Turarasa ntiduhusha Oh mama we
Abakurambere barayamaze bati akahise kategura kazoza Ku izina ry'abagwanyi bahoze ku rugamba abariho n'abatakiriho tubanje gukengurukira abiyumviriye bakongera bagashinga umunsi wahariwe abagwaniye demokarasi hamwe n'abateguye uru ruganda kugira twibuke kandi twibukanye ibe twaciyemo twerekane imvo n'imvano y'urugamba gushika ku ishingwa ry'umugambo Cndd-Fdd bikaba ari navyo byahavuye bidushikana ku ntwaro ya demokarasi turimwo ubu Burundi bwagiye burisubiriza mu kugwa mu masanganya yagiye arabuhekura indongozi n'incabwenge isanganya ryo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ryo ryaje aragahebuza kuko umukuru w'igihugu yari yatowe n'abanyagihugu hamwe na bamwe bamwe mu bafashanya nawe baragandaguwe bunyamaswa na bamwe bari mu nzego z'umutekano z'ico gihe bamaze gukora iryo bara baciye birara mu banyagihugu inganda barasasika amazu araturigwa ibintu byinshi birasahugwa abashoboye guhunga baragiye mu bihugu bibanyi abandi mu bihugu bya kure abatabishoboye nabo baje kwinyegeza mu myonga no mu mashamba muri abo rero batashoboye guhunga harabonetsemwo abari umutima menyo baremera guhangana n'abari ko barabahiga ngo babice ibyo babigira kugira ngo bakingira babo na nyarijya babona ko ubwabo bwaheze kandi atagisigaye kugira ngo nabo bashikigwe abantu bose bari batoye demokarasi mu mihingo nka yose y'igihugu baviriye hasi rimwe bariyamiriza ako kagwi k'abasirikare b'inkorabara abarinda bariyungunganya bahangana nabo maze intambara iba iratanguye abariko baragwana bahavuye biyunga maze bashinga umuhari FDD wo kugwanira demokarasi akarusho kabaye ko kwitunganya neza kugira ngo ingufu z'abagwanira demokarasi zegereze cyangwa zisumbe izigisirikare mu ntumbero yo guhangana nacyo
buke urugamba rurakomera izo ya abo ba peuple barahava bavamwo abo twise intagoheka arizo ntagoheka bita FDD mu nyuma bahava barabona neza yuko abagwanyi bonyene ku rubuga rw'intambara byogora n'ingene barugenza neza batari kumwe n'abantu bagenda babafasha mu bijanye na politique
hari habanje gushingwa reforce pour la défense de la démocratie aho se bararondeza ukuntu bwo kwiyungunganya izo force pour la défense de la démocratie zari zamaze gushingwa nyuma abari muri iyo nama cyakorati rero dushinze Cndd n'ingabo zayo zigiye kurwanira demokarasi ko muri memorandum muri manifeste twari twakoze muri manifeste twakoze twari twavuze yuko ata kindi gisigaye atari ugufata ikigwanisho hanyuma turashinga Cndd n'ingabo zayo
Kubera ko ingwano yavuye ifata intera zikomeye byabaye ngombwa ko wa muhari ukura ugakomera kikaba igisoda cy'inguvu kigwana gifise ihangiro akaranga mutima n'ubumenyi byinshi mu bya gisirikare na politiki
baza ari mobile abantu batari bake bareba barakiba ni aho kunyange baragira nikirindiro cyo kwigishiriza abandi kuko abavuye bururi abavuye makamba abavuye he bashi bakora aho hantu kugira ngo bige ivya gisirikare kuko icyo gihe umuntu yinziye ntiyinzirwe nyine yabanza kugira inyigisho za gisirikare kazi no nosora hamagaheta gasohogwa kwabo nko gusohogwa kagusohora kujya bakagwa ni icumi wewe ubaye umusirikare ngiye inkoho ni inkoho uzokoresha kugira ngo bizogendereze imbere yaso bakana kwatira ukatibwa kuko no kwatirwa twaratirwa abasirikare twatirwa ngira nta kundi kwatirwa zo kwatirwa
imikangara yaravuye mu mihingo myinshi y'igihugu harimo nabari bahungiye hanze y'igihugu baraje bafatanya nabandi urugamba rwo guhabuza demokarasi
baransekeza barangisha igisoda kandi ndabyemera ndashima ndemanga yuko bongubita kandi nkaba umusoda kugira ngo nzengire iki mpore papa mpore mama kushikomba bumusirika ndasohoka se ntandakwanira igihugu rero
muri icyo kigo iruhande y'inyigisho za gisirikare haratunganijwe inyigisho zo gukundisha igihugu inyigisho z'urugamba zinazo zikaba zatumye abantu bose bagumva kumwe bica bituma bafatana mu nda bungurunani rw'intamenwa maze urugamba rurakomera impande zose
nifata twagira imbere y'abanyagihugu turi ku rugamba kuba twagiye twabajwe nivyahitse biraba mu minsi yahera mu myaka yahera umunyagihugu tushitse ahari twamuhohotera ahubwo tuwe turagwana n'umwasi twarereka abene gihugu inzira bofata bivanye naho umwasi amuturangiye kugira ngo nihogwe muri ambisikade
abantu badufasha bujyanye n'abanyagihugu nka twege kuko waraca ahantu ugasanga umunyagihugu ariko aravuga ati abantu ati jenga ndabona habavye ati mugabore hari ya rero hariho erema ati murarabe neza hajya hantu muhacengetere canke muhazibukire nimba bidashoboka uce mutera mwirenganira mugaboranse nyema yavuye hehe mu banyagihugu
abakobwa twaragwanye ubugamba cyane twebwe urabona jewe ndaguciye impande ntiwankengura narakira inkoho barantwona sanze bamaze kuronka inkoho bakampa inkoho ntayambara munsi nkayikenyerera ko gakandeza ko igikwe iki gikwemo urya nitu nakizaniye ngo murabe gakirenza ko gacampuka buke ngiruka ngaca niruka
menga nta nkoho ufise
menga nta nkoho ufise ko nubona nayipfutse ngahungana n'abahunze ngiruka mu bahunze mugabo ngatumbereza hajya abahunze barengaye ngiruka muri inyuma yabo kugira twahura n'abasoda ba leta hariya wa mufaso nisabwe nyakuba ubona bagetse he abo bantu basoda abo basaya ubona bavuye he bageze he bari nka ku ntambwe zitarenga zitanu nababwira nti bari hakujya ibusimba kugira babagwemwo kugira babashikiremwo
babatege icyo bita umutego w'ambisikade yambushe
babatege bagacara bagenda bakokera bagomba ko bakokera ngo bajabuke ubusimba kacabona baguyemo bahindukira ngo ariko bariruka nanje ngacasokorora ya yindi ngacapfukama nkayiba mama hanyuma ntihasohoka n'umwe ataruwe Imana irungitse ati genda uvuge inkuru
urugamba rutanguye umukenyezi yarabonye yuko atokwigira sindabibazo na cyane cyane ko hari igituma umukenyezi yabona ko ategereza guharanira amahoro twari tunyotewe mu gihugu cyacu Burundi na cyane cyane ko hariho demokarasi twese twari duhanze amaso ariko umwanzi akayigira mu menshi rero umukenyezi yarahaboneye amakuba akomeye cyane yatumye agira umwete n'ingoga zo kugira ngo ashigikire abari kubaragwana
mugabo ntimwibagire ikintu kimwe gusa cy'abantu bafashije cyane kugira ngo bose bishoboke abo rero ni bande ni abantu twari kuri urwo rugamba tugana ku demokarasi tutari dusangiye ubwoko hano kubwira nka Cndd-Fdd yari vise perezida hariho Kadugastani nawe yari umuntu akomeye muri politiki hakaba ngarubagereronse ubu ni depite muri East Africa mutikuki abo bantu bariho kuko aho twaca hose
Mugihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu umuhari warerekanye ubuhinga budasanzwe ku rugamba bituma abari ku butegetsi muri icyo gihe bakoraniriza hamwe abantu kugira ngo batabandanya gufata mu mugongo intwari za demokarasi bitwaje ngo bashaka kubakingira ariko byabaye ibindi kuko bahavuye babahinyura barabakura kw'amaboko basubira kubafasha nko mu ntango z'urugamba
haraciye abazuru babita barobere jewe n'ukuri ndabereka inzira kandi ndabafungurira baci bavuga ngo yagaburiye abarobere bati mufate mu mujane kwa biha kumukomanda yatwara ngo mumubaze icyatumye agaburiye abajya abantu aho kwa biha no kuvuga umuntu bamujanyeyo no kuvuga kwari kwicwa na nibwo rubanza bagucira mwagiye muri 30 bagasigarayo ego harabaye twatangwe gukangarara twatangwa kugira ubwoba ariko mu nyuma twaciye tuvuga ati byose ni mafu byose ni cyo kimwe turarinda turagira umutima w'igikoko abapfa nitwe tukineze ngo barapfuye ego harageze vreme gihe tugira ubwoba ariko mugabo imana yacitubwira
ngo musigaye mvuga muti naho tuzobumwe nkakaduhetse
ego ngo twavuze ati none ko bazi ko umuntu yamaze kwinjira mu ishamba nubundi umubazo tuma bankurikiza abandi kuko sinzosubira iwacu iyo navuye
kugira ngo tujye banze ko byabarenguye guhoye byasaba abantu baba bumva urugamba bamwe baritanga bakamwita ibyo kurya ahandi naho tukaza tugenda ku banyagihugu bakatwereka aho dushoboye kuronka ibyo tujya bashigikiye urugamba bumva urugamba turiko turagwana icyo ari cyo nibo baza baraturungikira ibyo dushobora kurya naho wasanga kubera tumaze kuba benshi wasanga ari bike ariko mugabo twarasabikanye uko nyene twaba uko twababingana
twe twajya inderama twarya ubwiza bw'ishamba twe twajya je nari igisuru
ndo bwiza bw'ishamba cyane igihe
ubwiza bw'ishamba ni byatsi bibera mu ishamba kandi biryoshye cyane rwose
nararisha rero
twararisha kujya kwika nari twagirana twararisha twararishije rwose twarisha
twebwe ibyo twaronka byose muri ico gihe hari abasirikare ba kera twagiye dusangaye baragenda gusuma mugomozi igitsibye amateke amagoma bakazana naho ryaba umwa umwe twarajya turi batanu kandi tukaba
duhindaro no kutuka indonderera imfungukwa itso bataronse tukaraba ukuntu twokwiyahira hari utuntu tkutubabi turibwa turi mu irishamba nk'akarorero ubwiza bw'ishamba canke utuntu bitimina zitwama ku giti utwo twara dufasha mu mirimo ya minsi yose umwumbati wari niwo watsi imbere muri byose amakomando twe twari twayahinduye ko tuyita iryo zina ry'amakomando kubera yaramagoma y'amateke twarya kubera ukubura rasiyo
twaragwanya umwasi dufatanye mu nda kubera kanatsinda twari tuzi icyatumye tuja kugwana tugwanira igihugu
bamwe bakabura ubuzima abandi bagakomereka mugabe icyo gihe icyadutunze twese twatunzwe n'umutima w'urukundo icyo bita esprit d'équipe uko umuntu yarashobora gukomerekera ikarus akikoregwa mpakashitse bubanza bakamuvura ntawe twigera duta ku rugamba twarimo
ivyo vyatumye ubutegetsi bwari buhari ugondozwa bwemera kuganira n'ababugwanya ari navyo byavuyemo amasezerano ntabanduka yo guhagarika intambara burundu mu mwaka w'2022. Mu bintu bikuru bikuru byumvikanywe ko hari guhinduka k'umuhari mu mugambwe gucanga abari bagize inzego z'umutekano kuva hasi gushika hejuru ku rugero rwa 50%, gusubiza mu buzima busanzwe abatashoboye kuja mu nzego z'umutekano kugira ngo umugambwe wemeregwe n'amategeko wongere uje guhiganwa mu matora. Aha amasezerano abonekeye, abatari bake barinjiye mu mugambwe, bica bituma ugira abanywanyi benshi bivanye n'akarangamutima gakomoka ku muhari. Ivyo navyo bikaba byarabaye mwanya muto abarundi baronka inzego z'umutekano zizigiwe, demokarasi irasubizwa mutamana maze abarundi basubira kwitorera ababarongora.
Twebwe nk'abajejwe intwaro muri komene Muruta, aba demobiliza ariho basubizwe mu buzima busanzwe. Muri rusange tubona bifashe neza, dukorana neza kubera ari amanama bagira canke ari bikorwa bategekanije barabitumenyesha, hama tubona bishoboka tukabafasha, tugafashanya kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gukoreka neza. Hama ari ikintu kibaye kuko wahalu abantu hama uruntu runtu, kandi mu Kirundi baravuga ati ntazi bana zidakomanya amahembe, ntihabura gacamo mugabo duca twamama n'ingoka tukavugana tukicarana tukavugana kibazo kikatore kumuti.
Umugwanyi ni umuntu witeka w'icubahiro, tugomba twese gukurira inkofero tumubonye. Ni umuntu tugomba gukunda tukamushira imbere ya bose. Utikuki iyo ataba umugwanyi yemeye gutanga amaraso yiwe, agatanga ingufu ziwe, akarara ruhunda, mbere benshi bagapfa abandi bakabibimuga abandi bakadorongera bafashwe mbiri. Ntituba turi ngaha, ntituba twaragarutse mu gihugu cacu. Nicyo gituma rero icyo kibazo kiryoshe rwose. Umugwanyi haba duhere ngaha mu mugambi, umugwanyi yagomba kuronga ikibanza kiboneka. Nimba atakironse haba ngaha Bujumbura mu ntara, mu ikomine ku mutumba, akaronka ikibanza ciwe kimukwiriye kuko yarakoze yaritanze bimwe biboneka.